Lwen silapha ke nompetha omkhulu uBen Eater wenze le exercise into esawuyenza ukuthi sizame ukusebenza ngale exercise ithi zindoni i-factors ka-9 iqhubeke ithi tshintsha isayize lebhokisi ngee-dots eziyi-9 le bhokisi inee-dots eziyi-9 iza kunceda loo nto ufumane i-factors ka-9 into ke oyijongileyo zezi dots masibe sithi ngamaqanda ayi-9 zilapha kwi-screen zikwi-row A1 yee-dots eziyi-9 uba ubamba le nto ilapha kweli cala lakho lase-right uyihambise uyise kweli cala lakho lase-left usenee-dots eziyi-9 kodwa ngoku abekwe ngendlela eyahlukileyo. Into esizama uyenza ke kukuba sibe namanani amanye kwi-row nganye. Ungayofika ke ku-9 ngokuphindaphinda ii-rows. Ungayofika ku-9 ngokuphindaphinda ii-rows. Ii-rows ezintathu uziphindaphinde ngee-columns ezintathu. Loo nto ithetha uba u-3 yi-factor ke ka-9. Asiyibhale kule box. Abafuneke siyibhale kabini u-3. Oh ha, u-3 yi-factor so simbhala kayi-1. If uyibhale kabini uzawuba wrong, ubhala u-3 oyi-1. Xa uqala ke uno-1, loo nto ithetha uba u-1 naye yi-factor ke yena. U-1 no-9 zii-factors. Singajonga kwezinye u-2 no-8 abasebenzi. Nika umdla ke uba kutheni zingangeni ezinye ngoba awukwazi ukwahlula u-2 okanye u-8 ku-9. Iyaphinda isinika u-1 no-9. Masijonge ngoku impendulo yethu. Yebo, siyifumene. Sifumene i-right. Masenze omnye umbuzo kwakho. Omnye umbuzo uthi ithi une-dots ezi-16 ungayi-resize ngoku le bhokisi ngamaqanda lawo ayi-16 ukufumana ii-factors zika-16. Sino-1 ke ngoku no-16 abazi-factors. Asidlale ke ngoku ngale box ukufumana ezinye ii-factors. Sizama ke ukufumana ii-factors zika-16. U-2 angayi-factor. Oh, nanku simfumene. U-2 yi-factor. Ii-rows ke eziyi-2 zika-8 ziyasebenza. U-2 no-8 sibabhale phantsi zii-factors. U-2 ke ngoku udivide kakayi-8. Kanti no-8 nayo udivide kakayi-2 ku-16. Sifumana ke ngoku ii-groups eziyi-2 zika-8. Sine-groups ii-groups ezimbini zika-8 okanye ii-rows ezimbini zika-8. Jonga naphayana u-4 no-4, u-4 times 4. Sifumane u-4 omnye uyi-factor ke ngoku ka-16. Siphinde siyihlise. Siphinde sibuyele ke ngoku u-2 no-8. Siphinde sibuyele ku-1 no-16. Cinga uba sigqibile ke ngoku. Yeyi, saphinde safumana kwakho impendulo erayithi. Imnandi le nto yokudlala nawe ke ndakucebisa ungadlala ngayo. Enkosi.